umunani rw'abaharanira agateka kazina muntu CPDDH rwasohoye itangazo ryerekeye igenda amazima yongo ry'umuntu yatwara sendika muri province Cankuzo, sendika y'abigisha STEB yitwa Butori Arcade, kandi yanaserukira n'ishirahamwe ryo kurwanya igiturire URICOM muri iyo province Cankuzo nyene, akongera akaba ari no muri komite nkuru ya sendika STEB mu gihugu. Aho rero twebwe iryo tangazo cane cane dushaka kwibutsa yuko kuri iyo tariki ya 28 umuntu aharanira agateka kazina muntu kuko aharanira agateka k'abigisha yazimiye, urumva yaranyurujwe anyuruzwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi mu modoka izwi ikoreshwa n'igipolisi mu kunyuruza abantu, mu gutwara abantu bishwe, abantu bagiye gukubagurwa. Hanyuma tugashaka kwibutsa kugira ngo abantu ntibibagire yuko ayo mabi yakozwe, kandi kugira ngo n'abakiriho bamenye ko icyo caha cakozwe kandi ko bategerezwa kurondera ubutungane. Twibutse yuko kuva nyurujwe ubutungane bwarondewe, igipolisi kikaronderwa, ariko ntihagire umuntu n'umwe nabo mu ntwaro barondewe bafasha kugira ngo Arcade Butoyi ashobore kuboneka, canke kugira ngo banashobore no kuvuga n'abamunyuruje, hanyuma bashobore guhumuriza umuryango wiwe canke bashobore guhumuriza amashirahamwe yaserukira ariyo sendika STEB na URICOM. Twebwe rero twasavye leta yuko yogira amatohoza, turazi neza ko bazi abamunyuruje, dusaba leta ko yogira amatohoza, dusaba leta ko yokwirinda gusubira guhungabanya agateka kazina muntu, cane cane mu gukingira ikibaba abantu banyuruje abantu, bisha abantu, bahohoteye abantu, kuko iyo ikibaba uriko arakora ikibi ucucitirwa. Tuzi neza yuko ari itegerezo kwerekana, ari naco gituma dusaba yuko yoheza ikagira amatohoza, igakoresha ubutungane, igakurikirana, ikongera igahana abakoze iyo, hanyuma bigatuma n'abandi bakiriho bakigenda bashobora kuronka amahoro, bashobora gutekana. Dushaka kwibutsa leta kandi yuko mu gihe ifise ibintu itumvikana ko n'abaserukira abandi bocisha mu nzego zibiri, hariho amanama, hariho inzego zibiri kuri we nka wa mugwi w'igihugu ujejejwe gutatura amatati mu bakozi, ugakoresha n'ubundi buryo bwo gutatura amatati mu biganiro, aho uko baca bihutira kuzimanganya ubuzima bw'umuntu kubera yuko yagize ico avuga kugira ngo anegure ibiriko birononekara. Ikindi naco dusaba nuko turaha intege umuryango wa Arcade Butoyi, tukabibutsa yuko turi kumwe, tubashigikiye, babandanye bihangana kuko barihanganye naho ibihe byari bimeze nabi. Tugasaba yuko n'abatwara amasendika, abigisha, abaserukira amashirahamwe ayo ariyo yose batocika intege kubera ico caha cakorewe Butoyi Arcade, ahubwo yuko bokungurunani bakamabaterama bakaraba yuko amashirahamwe bakorera ariko atunganywa bakurikije amategeko. Kenshi aba bantu batera ubwoba baharanira agateka kazina muntu, cane cane abatwara amasendika, baba bashaka babatera ubwoba babanumye ntibasubire kuvuga ibyo babonye mu kazi, hama ibintu vyononekara, bimaze kononekara bagahava babagaruka ko bati ibintu vyononekaye mubona ni mubirihe canke nimwemere inkurikizi muzikorere hamwe n'inkozi y'ikibi. Dusaba rero abatwara amasendika yuko bokwihangana, ivyo birakunda gushika mugabo nta mvura idahita umunsi umwe ubutungane buzokora. Turasaba rero yuko batokwibagira, kuko iyo turiko turibuka twanka ko vyibagirwa, twanka yuko abarundi bibaza ngo ivyo bintu vyaraheze canke bazoza mu misi iza kumbura ubutungane bwarasubiye gukora, ntibigere bamenye amabi yabaye, ntibamenye ico bagwanya, ntibamenye ico bagwanira.